Usuvukile. Sinjani inhlo? Yi, kwenzela iti ungashike kodwa yashisa.
Nonkanyiso kwangcono usuvukile na umhlabele ngikwenzele wona uzokwenza ukuthi usheshe uphole
ngifuna umhlabele wakho mina